ngahlala phansi apho ngabisamuva asabe kuthi into endifuna uthetha ngayo ilula ndibe sendihamba iivesi zam zonke undifakelekisiko futhi ndi-25 in order for uyizaya ulife wakhe ube rayithi kuye kwabhubha uziya uziya after bhubhile wayibona inkosi into encedwe uzaya abonane nenkosi kwanyanzeleka akubhubhu uziya kufika ingilosi ngamanye amazwi uyizaya uyawanekwa kale kwafika ingilosi sekubekho i-transformation i-transformation idiphende uba udibene nabantu ngasihamba sibumva uyofika kujakobe uyakobi before adibane abambane nenkosi kwafuneka athathe ingxolo yakhe ayiweze ngapha komlambo wayithatha abantwana wathatha unkosikazi wakhe wamweza losisequleni naye kwafuneka kuqale kufike yena uzazibona into ayiyo isihloko sam sithi encounter with God in all seasons in difficult season besiyithathe emali masibheri kuyohane elahlwe esinekweni sasepatimosi enakanake engafunwa mntu ebekelwe phaya wathe phaya imeko yakhe imbeke island wafika uthi kodi yohane phala encounter with God in all season of encounter. Those that will understand it, an encounter is an event or an experience we experience with God in which supernaturally manifestation of God's presence in your life. So what I'm talking about, you need this moment. But this encounter must happen to you in all season, in good season, in bad season, encounter with God. Your encounter must not be determined but how you feel. It is out of the ordinary. It is often marked by the kinds of physical senses of the presence of God. You must encounter with God when Bishop is here. You must encounter with God when you are in the house of the Lord. You don't encounter with God when you are in church alone. You encounter with God even in your privacy. You encounter with God. Illustration on encounter. It's encounter or meeting with him face to face. It means into contact with him. Namhlanje my house of glory. It went to Ishumayela. It went to Elula. Guys, it's away. Sizophusha abantu bakaThixo ukwazana noThixo eyedwa. But i-encounter iyandigulisa because iyathanda uvela xa ubhekele ebantwini. I-encounter iyathanda uvela xa bekurejectile abantu. I-encounter iyathanda uvela xa ulilolo. Encounter, yathanda ufela sometimes. Now boko boko, ufele. Why God, ungafeli kube kumanzi. Why God, ungafeli kube ndilemali. Why Once that is a mercy, that is an encounter with Shia.
Shano. Baptist, I'm a Reformed, but the last apostle was Paul, and I argue with them.